turabe twese gaya mahanga yajahiganwa kumagare.
Come on, come see over the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching.
Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose.
Umukino,
umukino
w'amagare,
w'amagare.
Irushanwa,
irushanwa Tour du Rwanda.
Rwanda, sogea barabarani.